Kulena ividiyo ke into ndifuna ukunifundisa ngento entsha, i-definition entsha. Basithetha ukuthini xa sifumanisa ilimithi ye-sequence apho sizama ufumanisa uba i-convergent okanye i-divergent ke ngoku. Ndizanibonisa ngoba into xa i-convergent okanye i-divergent uba ayikho nto inzima kakhulu, kodwa le definition izawuthanda uba nobunzinyana kancinci. Abanye benu abazukwazi ukuyilandela kakhulu, kodwa ndiyacebisa niyilandele. Uba umkhona umntu ongayilandelanga kakuhle, aphinde ayibukele ke le video, aphinde ayibukele afumanise into angayilandeli. Sazoba ii-axis zam ke ngoku, make ndizayenza phaa emazantsi i-x axis yam, ndizawuzoba i-x axis yam. Ndizawukwenza ngoku i-sequence apho etsibatsibayo ke ngoku. Ndizandibonisa ngu-n wam ke ngoku, i-x axis yam n is equal to 1, ndifumane naphayana a sub n bephaa phezulu, n is equal to 3, a sub n abelapha phezulu, n is equal to 4, a sub n abephaa ngaphezulu, xa n is equal to 5, a sub n abelapha njani. Uyayibona ke ngoku uba 1, 2, 3, 4, 5. Uzawuqaphela ke ngoyinto yokuba xa u-n ngu-n ke lona ibe ngu-a sub n, u-a sub n uyesondela ke ngoku kweli nani. Uyawuqaphela uyesondela kulo mgca, andithi kweli nani asilazi ngubani, ndizalibiza mhlawumbi, liye lisondela, uyesondela phayana ku-l. Masithi ngu-l ke ngoeli nani, njengoba iqhubekeka u-n u-a sub n uyesondela kweli nani lingu-l ke ngoku. Ithetha ukuthini le nto xa kuthiwa isondela kweli nani kulingu-L? Izawuba convergent xa u-n esiya kwi-infinity. Masithi ke mhlawumbi for any epsilon greater than 0, epsilon ke linani ke esizalikhetha ke, ingaba noba ngu-1, 2, 3, 4, 5 okanye 0.1, 0.2, akwenzi mahluko ke. Ungakwazi ima ke, you can u-epsilon wakho kunyanzelekile ke abe positive ke, loo nto sithi epsilon greater than 0. Uza kongeza ke ngoku ku-l wakho, there's a positive m, kukho u-m, kukho eli nani sizalibiza u-m ke ngoku. Uzawuba kule axis ka-n, u-m wakho uzawuba kwi-x axis yakho, kukho uzawubakho u-m apho ke ngoku. U-n kunyanzelekile libe mkhulu kuno-m apho ke ngoku. Umga phakathi kwe-a sub n nelimithi yethu u-l, u-l ke ngoku ndizayifaka kwi-absolute sign ke ngoku, i-modulus, kunyanzelekile libe ncinci kuno-epsilon ke ngoku. Ithetha ukuthini? Laa mga phakathi kwe-a sub n no-l kunyanzelekile abe mncinci kuno-epsilon. U-n kunyanzelekile kodwa abe mkhulu kuno-m. Umga phakathi kwe-a sub n kunye no-l unyanzelekile ngoku abe mncinci kuno-epsilon. Singakwazi ke ngoku kuthi ke ngoku ilimithi ka-a sub n xa u-n esiya kwi-infinity izasinika impendulo engu-l. Singakwazi ke ngoku nokuthi u-a sub n converges ke ngoku, converges to l, uyesondela kweli nani lingu-l ke ngoku. Andithi ndiye ndathi ke ngoku apha u-a sub n uyesondela kulo mgca ke ngoku, ndiye ndatsho ke ngoku ndathi u-a sub n uyesondela kulo mgca. Andithi lena i-definition igqiba ibeka ke ngoku ithetha ukuthini ke ngoku, to converge ke ngoku. Ithi ke ngoku xa sino-epsilon omkhulu kuno-zero, u-epsilon ndizamzoba ke ngoku mhlawumbi ndizambeka apha ngu-l plus epsilon ke ngoku, i-range yethu l plus epsilon wethu. Epsilon ingaba noba leliphi nani esilifunayo, l thabatha epsilon, l minus epsilon ke ngoku iza kwenza ngoku i-range ethile, yenza isithuba esithile ke ngoku. Uyabona ugqiba kwethu ndikhethe ngoku epsilon omkhulu ngaphezu ko-zero. Epsilon ethu ngaba noba yintoni njengoba benditshilo. Singakwazi ke ngokufumanisa ngulo epsilon omkhulu no-zero u-positive m. U-m sizawukwazi ufumanisa u-positive m, singathi mhlawumbi u-m wethu ke lo. U-m wethu uzawunyuka atsho, uba u-m wethu umncinci kuno n wam ke ngoku u a sub n ke ngoku umgaphakathi kwe a sub n no l ke ngoku kula range a sub n kunyanzelekile mncinci kuno l ke ngoku we siza sithuba ngo a sub n thabatha l kulaa mga ke ngoku ubonayo pha kunyanzelekile bemncinci kuno epsilon andithi phakathi ngokula range a sub n thabatha l ngulaa mga ubonayo lo uluhlaza u-a sub n ke ngoku laa mga kunyanzelekile laa mga abe mncinci kuno epsilon njengoba ubona ke ngoku apha andithi apha sino m apha sino n ngapha u-m wethu ebe ngu-2 n wethu ngu-3 uzawuqaphela n wam mkhulu kuno m ke ngoku ngu-3 phayana andithi ungaphakathi kula range buku-4 andithi ungaphakathi nakula range ngu-n wam no umga ngoku ungaphakathi ngekula range uthetha ku-a sub n thabatha l mncinci kuno epsilon ke singakwazi ke ngoku ukuthi ilimithi yethu izawuba ngu-l ke ngoku xa n esiya ku-infinity. Ndizandibonisa ngokwividiyo elandelayo into yokuba ba sayisebenzisa ngoku le definition ukubonakalisa i-sequence uba i-convergent.